Molweni. Ngosive okokugqibela for i-equations. Masitshone nikhona. Sino negative 16 ulingana no x over 4. Eze sidibanise no 2. Masisuse lo 2. Kuzofuneka simthabathe macala. Ngoba la macala ayalingana. Ekhohlo sizoshiyeka no negative 18. Ekunene sizoba no x over 4. Ngoku sifuna lo x yedwa. Kuzofuneka sisuse lo 4 ngophinda-phinda macala ngo 4. Ekunene sishiyeka no x yedwa. Ekhohlo sino negative 18. Esiza mphinda-phinda ngo 4. U 8 xa mphinda-phinda ngo 4 ufumana u 32. Sizamnyusa siphezulu u 3 sibeke u 2 phanezantsi. Sizawuphinda-phinda u 1 ngo 4 sifumane u 4 eze sidibanise u 3 sifumane u 7. Impendulo yethu ngu 72. Loo nto ithetha uba u-x ulingana no-negative 72. Funeke ningayilibali la negative. Masijonge uba impendulo yethu yiyo na. Kulaa ndawo sibeke kuyo u-x, kuzawufuneke sibeke ke ngoku u-negative 72. U-negative 72, xa umahlule ngo-4, ufumana ntoni? La 18 aloku siyayazi, sisandophinda-phinda ngoku. Kuye sizawudibanisa u-2. Ngoku sino negative 18 udibanise u-2 uzasinika bani? Uzasinika u-negative 16. Amacala ethu ayalingana. Loo nto ithetha uba impendulo yethu ilungile. Ndiyathemba uba ikhona into eniyibonileyo apha ngoba ii-equations zibalulekile. Enkosini.